Awusho benze njani back adopt away yophakini or benze njani
wawubuza udoti futhi wawubuza udoti okay
hayi ngiyabuza
ubuza udoti man how
awufana abantu baba abana bazali ba
ungenapho wena ungenapho
angisiboniki isidinga sokuthi uphakamise izo uphakamele umoya
uyanyanyisa
uma ukuthi uyingane yalapha yana so
ukudakelwa kimi
uphaka ukuphakamelwa umoya kusho kona ukuthi bak adopt
lento iphuzayo yela ikhanda buza udoti
ba wa adopt wena ngoba ay nezenzo zakho phela zifana ba labantu balapha balunge kabi lapha bathuba abantu baphansi babola phano abantu baphansi kakhulu so akufa akhamsa nebala lakho umama wakho dark nonalo babu dark so unomhlophe ikhona inkinga sobona inkinga ungalwi. It's a normal thing, hey, to adopt, hey, you know. You are not alone, hey. It's not a bad thing, hey. But you need to talk about it, you know me? Because it's really more question that bothers you, you know me.
Yes, but lam.
Oh, yeah, I was am going to find it now. But I'm going to buy it.
Hey, I'm here again, Dot.
Yeah, I'm going to stand that. I'm going to buy it. Aba so ngithi ke dlulisa le nto yoku-adopt ngayihlalisi engqondweni ngakho ngayihlalisa ukulimala ngayihlalisa isithathe nje njengokuthi like normal kids hey you are normal you know me ingaki to step hey you know it's hard to do hey you know I got a winner
young straight
udoti.
Uthini?
Nga compared to your parents, hey, you are rubbish. Yeah.
Kuluma nami kanjani?
You are nonsense. You are bad. Bad habit. Bad.
Ngono ngizithulele.
Ngono
ngizithulele.
Tjwala. Adoptiwe wena. Noma ngaphi? Adoptiwe wena. I adopt. Koda. Nambe nga adopt so. Ungathi ngakade bangeke.
Hey, shwala myas.
It's okay.